Beautiful, it's my baby, my dear Botimo. The one who had a burrow, a bureau, it's a timber, my baby, a couple of gimma, you. The one who had a mention, you are beautiful, looking on my dango dango, my sire Timona. Chabero girl, I buru, Kumana Chandro, Kumakoa, Makatagenonga. Roto golo ay buko kumaja chino nyumo wa makata geno no lalno wa Rate gulimo wa ngunda kumanu kuyo chamo wa makata kwe onge Gogolo mide kregi gonete kongi mawa makata moronge Kiri wiwa wil usipna kiri wiwa wil gingono Oh kiri wiwa wil Kik Wiwa Wil gingono, Kik Wiwa Wil, Kik Wiwa Wil gingono, Kik Wiwa Wil, oh oh oh, Kik Wiwa Wil gingono, Kik Wiwa Wil,
muna mana nyasayo timonwa,
Kik Wiwa Wil gingono,
Kik Wiwa Wil,
Kik Wiwa Wil,
gichangu mano miyoa. Jara enango 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 manyalo golo wakumi nyachangwa enango 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 manyalo pogo wakodi jagwetwa obere pesa mawango
wadagi
mwandu mawango
oyo
oh geche mawarimbo
wadagi
utema dongo mawagero
oyo
Tijema wanga
Wadagi
Rama kpini Wadagi, wadagi, wadagi
Wadagi
Gino manyalo pogo wakodi Samo wiwa wili Hie iparno wagingono Kikiyol mirimbi kuma Oh, samo wiwa wili Hie iparno wagingono Kikiyol mirimbi
Kik Wiwa Wil,
oh,
Kik Wiwa Wil gingono,
biwang mamano yueyo.
Kik Wiwa Wil,
Kik Wiwa Wil gingono,
Kik Wiwa Wil gingono,
kumanro tokolowa.
Kik Wiwa Wil,
yeah,
Kik Wiwa Wil gingono,
tije mano miyo waya.
Kik Wiwa Wil,
Kik Wiwa Wil gingono ma.
Kik Wiwa Wil gingono.
Which quote a man of Golo Noa?
Kik
Wiwa Wil,
Kik Wiwa Wil, Kik
Wiwa Wil, Kik Wiwa Wil, Kik
Wiwa Wil, Kik Wiwa Wil, Kik Wiwa
Wil,
Kik Wiwa Wil,
Kik Wiwa Wil,
Kik Wiwa Wil, Kik
Wiwa Wil, Kik Wiwa Wil,
Money is a loyal one.